alishuka balole la panchita ya kwalesa bakamona ifila yofya kwe bena bakamona amapalo ya kwe fionse fio ena alaya alefikilisha God's time is the best, mama. God's time is the best, papa. Kan shi lo lela, iwe lo lela. Lele panchita ya kwe na Josephu chimochine lesa aliba swike aliba palile na iwe chinchi enga fililwa ale kumona na iwe chinchi enga fililwa ale kupala Shilo lela, iwe lo lela, alo lela, iwe lo lela.
You will only love.